all of the tunes will be deleted, so...
What is this? Ah! I'm a cartoon?
What's up, What's up, Doc?
I'll take it from here. Sam, shoot the ball!
Whoa, 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 wh